Kwa heshima kuu mabibi na mabwana, Wakenya watukufu, tumkaribishe naibu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Pastor Dorcas Gachagua.
Aya, wanafunzi tutulie tafadhali, wananchi wazalendo tutulie tafadhali. Niombe kwa heshima tutulie.